Kua whakatārewa here, te tomokanga ki te rua waro o Pike River. Te wāhi I mate ai te rua tekau mā iwa kaimahi maina e warutau ki muri. I tōna tikanga kia tomokia anō taua rua waro a Pōpō, engari hei tā te minita mo tēnei kaupapa. Kua tūpono hua ake etahi āhuatanga e hāngai ana ki te hau kei roto I te rua. Anā, koera āhuatanga kāre I te pai.
Obviously it's disappointing because it looked like we were at a point with the benefit of the expert advice with the sign-offs that we had, the level of oversight that we've got, that we were now into the critical phase, which is actually getting folks into the drift. That's now going to be delayed, but look, it's been, what, nearly 9 years. So disappointing for the families, they're the ones I feel for most, but we are going to observe safety first.
Hei tā te minita nei a Andrew Little, ka hui rāua ko te premier ki ngā whānau o ngā pārūrenga a Pōpō, ki tā te whakamāramātu he aha te aha I nāianei.